Greeting, friends and family. Thank you for tuning in this evening. And we pray that you continue to be encouraged through worship and the Word of God. Amen. God bless you in Jesus' name. Sina upu e taita e tato saulina ni afiafi maule salamo. Selao fasu na fitu fai upu mamua. Ia o tomini ia tu ia ioa. Awa ene le o na fai bese na ilo tato atu. Awa e matza mo fie e ono lava le liina. How good to sing praises to our God. How delightful and how fitting.
Jesus, you are our hope. You are the only hope for this nation. We come before your throne to ask you for healing, for restoration, for strength at such a time as this. We pray for those who have lost their lives, those who have been diagnosed, and those who are continuing to fight this virus, that only you, Jesus, can bring comfort. Only you, Jesus, can bring peace. And only you, Jesus, can heal. Help us to stand firm in our faith, to trust you through it all, that you will bring us through it all, Father. We pray for all the doctors, nurses, and our first responders out there. We pray that you give them the strength that they need each day to help those who are laid up in the hospital around the world. We pray for our home church here in Vista. We pray for our pastor Gabe and Falitu Elisa. We pray for directions and leadership as they teach and preach and encourage your church families. We pray for healing and most of all, your calling and anointing upon their lives. We pray for our pastoral staff as we stand in agreement with our Pastor Dave and Felicia Lisa. We pray for our Ekalesia, Tama Latina Matutua, and our children, Father. We pray blessings over each and every one of them. We pray for covering over all our loved ones wherever they may be tonight, Father. We pray for healing upon Pastor Greg Mundus. We pray for healing of Pastor Conalia Maino in Taft, Father. By your stripes we claim their healing, Father, for you will heal them. For you are a God who is able, and we thank you, Lord. Lord, we ask you for your forgiveness for the many things that we have done wrong in your sight. Let the blood of Jesus wash it all and set us free, and we thank you. Hallelujah to your name. Father, we ask that you bless your word tonight. Let it go out and touch the hearts that need your help. Those who are searching for peace and understanding. Those who are searching for healing. Those who are searching for restoration, Father. Those who are searching for relief. Only you, Father. Only you, by your name, by your stripes, by the blood that was shed at Calvary. Only you, Father, is in control. And only you will come through and bless each and every one of us. We glorify your name, Father. When it's all said and done, you alone be glorified tonight. We thank you and we love you. We pray our Lord and Savior and our soon coming King. Hallelujah. Amen to your name, Jesus.
Fatalo fatu tato e kane sia e le nea fiafi a tua fale ngana au fwe nalunga pa ia le tua mfatua ti a kono ma fale tua e a le ngate leo ti na matua ta ma matua tupulanga o tele matama se eo lava e tato fana witi le nea fiafi fatalo fatu le suafa manu malo e su kirisu Tonu tatu nofo ma mafau fau po atu langa o rene yasu. Ao tatu sama dia rene vai yasu. Iao le aso muamua rene o apelila. Lua afe, lua se furu. O le aso fo I ro o tatu ma natu ai fo I lumo le tua. Po le a se fa manu yala. Iae ma fai o na tatu mbaua fatasi. Mai le tu e le nea fiafi. Tai tonu lava lo tangata au au na ele li. Au noa ma le suafo o Iesu. Tai tau te le mawhai a lava si mea. Peo no wha maro si atu vai aso ma vai. Le ai ua lata lava le toia fio mai o Iesu. Jesus is coming soon. Whether you like it or not, He is coming. E loo tātou I loa ai le nei larolangi. Ma le nei fo'i tū lao tātou iai. Ia o roa tātou mā natu pēne tua. I te whamanuianga marona kui puinga. E tonu tātou ai ngā lotu. Ia ia whamanuia le tua I lau whafonga. Ia le upu whawina le tua I le nei a fiafi. Tai tonu a loa ma tātou e kālesia. Le la hunga fo'i pa se upu whamalosi atu. Ia le se tangata e umi sono pesi. I don't sing long song. I just sing short song. Straight to the point, amen. Be a talent in na malolo ya latana. Ya tato woa le ano le upu fa wina le tua. In tato va aya la yo fa manuanga le tua yo tato tagata. Ya la tato a mata se tatalo ine ne yafiafi. Le tua tama wala watu la ona fatawa ila ofio le nia fiafi amato fata itali la upu folo folaina le tua tamai le tangata wala au la fa unga ilunga ya te au le tua tamai ya latu male mana lo upu le tua ya mato la ngona fatashi se fe au le tua ya wafu mato o langa ta pena mo oe malofi na ngaro a mata e oe fa aiwe oe ya le vi inga lava fa fo I la ufio una ro lava suafa Yesu amen e mame ya la tato oro le po le tua le nei a fiaf ya la tato tusi I fai tau le nea fiaf ya maua lele mua mua le pe teu fai upu e fa ya a mata le fitu a e ole se fulu matasi. Our reading scripture tonight for the word of the Lord is 1 Peter 4, 7 to 8. If you're sitting there in your living room, in your couch, yeah, you can read it by yourself. May the Lord bless you and protect you tonight. Amen. In the word that we're going to hear preached to you tonight. 1 Peter 4, 7 through 11. I'm going to read it for us in some more language. Na o faita wina tatu upu fa wina le tua ya ile tu si fa sa boa le ne afi afi. A ua la ta mai le ngata anga o me umalapa. O le na ia fa au tau tai ma ia ma ta ala o tou ma ta talo. Ia mua mua I me umalapa o na maua o tou o le alofa na unau o le tasi I le tasi. A wā o le alofa e ufi ufi ai a la sala e tele. Ia o tou talia malanga o tou mare mare le mui mui. Ia taito tasi ma au auna o le tasi I le tasi I le alama mea. E pei o na maua e ia o le mea alofa. E pei o le au auna pule le lei I le alofa tu noa. Winga ese ese o le atua. A fai e tau tala se tasi e tusa ma le afionga le tua. A fai e au auna se tasi I a tusa ma le malosi ua foa ina mai e le tua. Ina ia vi ia le tua I mea umalawa ona o Yesu Keriso. Ia ia te ia le vi inga ma le malosi e whaavavau lava. Amen. Ka mele tfai upuna e se furu maltasi. A fai e tau tala se tasi e tusa ma le afionga le tua. A fai e au auna se tasi I a tusa ma le malosi ua foa ina mai le tua ina ia vi ia ai le tua. O loo tala noa I tangata au auna o le tato mata upu au tū I le nea fiafi wha malosi ai tato I ka le sia e meso e mwhaina maua le awa noa e whanongo longo mai ai le nea fiafi. E wha pera tātou mta upu au tū. Have a servant heart. Ia ia te oe le loto au auna. A e nofo ma mawhau whau po le a te au auna. Au auna aina o lou tangata. What is a servant heart? O le a le tangata o le loto au auna. Whai mai le whai upu nai fitu. Whaa tua tua, e tolu a melo o ta ua mai ai nei nā. Whaa uta uta, whaa uta uta, o ta gata whaa uta uta, o lo o iai le tō whaaba mau. O le ta gata whaa uta uta, o lo o iai me whaa tino ai, me manao, ia maua le manu inga. O le ta gata au auna nai le li. O le melo na lua whame ia mātala. O le ta gata e mātala, I le ao marapo. E le maua se moe, e le maua fo se fi le mu. Au ao lo o tau tua ma au auna le. Ia te oe le loto au auna. Have a servant's heart. Ma le mea lona tolu lo tau mai le fai upu nai fitu. O le tangata ta talo. O te tari tonu langa le fe au manega luenga lo tato ngalu due ai le ne e kare sia. O se kare sia ma losi e ta talo. E a mata mai ia I ta mātua whare ranga, ta māmati nā mātua. Oni I ta māmati nā mātua e mālosi e te talo, I to tonu o te au mani ngā ruenga. O nei ta māumati nā mātua lo o iei le tō whāma māo. O e lo o iei le tā e whautuanga. E ma whai o na whautua mai. Ia te i mātou le au whai ngā ruenga. O nā i lo ai o le tangata au auna. O lo o iei le loto au auna i leri. O lo o iei le loto e fia fia e tautua ma whai a pēa e fina ngalo o le tua. If I were to die today, or tomorrow, or in 3 months, what would I have achieved? Peter might have rephrased the question, if everything in this world were to end today, what have you done that you count for the eternity? Amen. Peter answered a living life was simple and deep. His answer is right. Number one, be sober. O le tangata atu ulfa Samoa, o se upu nata mai e whapea, I atu ese. Langa o tangata ua leto e manao e whaia metuai. O le tangata lo o ave ese, pia sisi whaonga o le tangata inu ava. Amen. Ai manao e ave ese le ava e te manao I ave ese aua e toi whaia. O le mea longa lua lo tau mai ei o le tatalo, pio tātou loa, o le tangata tatalo o tangata marosi. E le mwhaina e tatalo a ele o iate oe le loto au auna i leli. O le o atua toa le loto o iate oe e te tau tua ai mwhaina le fina ngalo o le tua. Sopers here means more than not being intoxicated. Amen. O tangata ua, iei me ua, whale tonu. We must exercise self-control and pray. O le tauan tato exercise ina le tangata o lo ia te oe. E ma whaina tato exercise ina lo lama tangata. Po le ale le mea e ma whai ona e whaia. E te au au na ai I le tua mano na whina ma. A whai e te le ma whai na whaia ona whai ngā tā lea. A le wha maa losi lama ia te oe le mea fiafi. Ia ia te oe le loto au au na I le li. Have a servant heart. A le whai e leo ia te oe, ona whai la tā lea, ona e maua le loto au au na re li. E tele tu ina au au na lo tātou whai e le neu au lang. A le tau au na lo tau wha manatuma tu atu ia te oe le nea fiafi, au au na e whai e le fina ngalo le tua. O le tangata au au na le tua e tangata o le tangata e loto maua lang. O le tangata e wha maonu. O le tangata e manao tau tua ma whai a pēa le fina ngalo le tua. E tele tangata e ese foilo nā tō au auna. E le tū mau pēa le fia fia o isi tangata. Ai wha mālosi a te oe o tangata au auna le li. O le tangata wha tua tua lea I le tua. O le tangata e au fia fia au auna e lona a inga. Pio lo a inga, tono lo a inga ma lau whanau e tau ona o fia fia. E tau tua ma whai a pēa mea maana na o le whanau. E le isa ta māma stina e mana o whare tonu lana whanau. O le au au na ngā le mā a mātua. Ina ia mawhai na ola. Mā ta tau le whanau le whi au mana ngā nue ngā le tua. Tātou mana tua I aso o ia o ta maiti e te tau mua mua le upua le tua. Amen. Mwhai na tātou a o ina tātou whanau. Ina ia mwhai na tupu ai le upua le tua. Ia te i lātou. Ina mwhai na tā lātou au au na I le tua ma le whamau. Lisi nga o le tonu o le kālesia, ro tātou ngāru rue ai. O le tātou au au nai to tonu o tātou e kālesia, o le oe lava mōa pā. Ese ese tātou au au nai, o rista ngata e wha maon, can you say amen? Ia rista ngata e tūtū ma mau. Ar wha maalosi at oe o tangata ua tū lata lana au au nai le li. O le tangata lo e le loto au au nai le tua, e lata lata mai ele ma mau lana tū. E lata lata mai mea whai o le kālesia. E wha maoni mai mea whai o le kālesia. O le tanata au auna nā I luma o le tua. O wā tono le kālesia e tupu ai lo wola wha le anga. A tono e istemi e wha le tonu ai lo manatu se tasi. O na ese I fwana I o lo au auna I le li. A lo wha maalosi I ate oe. I a ate oe le loto au auna. I ate oe le fia fia. E whai a pēa le whina ngalo o le tua. A wā a whai e leo I a te oe le fia fia, ma whai a le whina ngalo o le tua e tonu le kālesia. ya ese fui le langona masenga lue olo uyati oi. Ole si tangata au au na to tonu ole ainga faitele. I tonu la inga faitele lo eri matai, lo ia io uso mo tuo fafine, lo ia io ainga, ia una ina olo o malosi ele au na le Samoa. Se fa lave lave tupu mai, olo o ele misi, ai se a, e nau nau ina ia fa maoni tonu mea le ainga. Ia faia fa le lei tonu le ainga, faitele, ai fa fea le ainga o le tu. Fa malosi ia te oe, ele lei le faia le ainga faitele, ai tau ona fa malosi lo au auna, e to tonu le karesia, lo au auna aima, faia ai le fina ngalo le tu. La una na tagata e fia fia, e au auna ma faia pea le fina ngalo le tu. Or tagata lo iai mea, e fia fia, e ave le vi inga, ma le faftai le tu. A wafa mai fai upuna se furu mare tasi. Ia uta ato ulo ai a fai au auna se tasi. Ia tusa male malosi ua fua ima atu ele tua. Ai fai ate au auna ele tua ia iei ia tusa male malosi. Olo ufo ati fua ima atu ele tua ia ati oe. Amen. Sa fale tonu tino. Mana wa mai la asfaleile falo watu. Wa ese lama se lagona. Wa fa ina le vai o le moa se malolo fa maila o mato aina o moa o le ngungu. Amen. Ya o loko tangata ele moa se ngungu talu ele moa la ngungu alaka mi mata o moa o le ngungu o na unofo mo maha o fau o ho o mai fa inga ta ma tina o ho o mai taimi e tatau o na tu ile tua ai fa aftai ai le tua po le alaka mi o ho mai ilo ni tangata faftai le karesia mo le nofo ta. Ale o whamalo lo ina, i le suafo Yesu. Ale o mwhaina o sawari to e fo i gano. O na olea, o le nau nau e au na mawhai a pere fina ngalo o le tua. E tele taimi e tātou te pa uai, a lo whamalo si ati oe, ia e au au na, pere mawhai a le fina ngalo o le tua. So maile, in verse 10, we have the responsibility to faithfully use our spirit gift. Verse 11, Peter divides different gifts in two categories. First, speaking, and second, serving. Olo o vai vai ina, ina ia mawhai ona e tau tala, o me alofa na lo au maia e le tua. E mawhai ona e tau tala atu ma le mana, pa i atu lo whamalo longa le tua ma le mana. Ia e tau tala atu i loa inga, ma lo wha amau. Tau tala atu to tonu i lau wha anang, le wha amalo longa. O lona lua au auna, pia o tala no atu, o le tagata au auna. O le tagata o manuia lea. O le tagata lea mau ai, ma wha afo i alivi inga le tu, au alo o wha amaoni pia o i. You and I as a Christian express love. And by doing so, it is to bring glory to God. E mwhai on tato e whamatala atu le lofa i tangata ese ma lo tonu o lo wainga. A le whamatala ina atu le lofa e tau le ielo wa ngaga fia fia le. E tau e le alofa wha maoni e o na e wa aia le wha maruiaga i to tonu o lo wainga. Na e wa aia le wha maruiaga i to tonu o le karesia. O na o lo e wa aia lo e tau tua i le tua mai wha maoni. Because you have that heart to serve. If you don't have the heart to serve, it's useless. I tawana ya te oe le loto na au au na le. Tau nau e tau tua le fidagalo le tua. Nau nau e faya pea le fidagalo le tua. Awa a tato te le faya le fidagalo le tua. Te lo temi e vai vai pe tato. E lua ni mea ta hua o te fi au maia e le nea fia fia fa marushi e le upu o le tua e le nea fia. O mea le mua mua, whapea, complete obedience. If you want to serve the Lord with your whole heart, you got to have that complete obedience. What I mean by complete obedience? Tangata ua, atua toa, lona usu sta, i le atua. Or tangata ua, ese, toa usu sta, i wha maoni a le atua. Wha alongo lai, ma whaia, le wala awa le atua. Faya le fina ngalo le tua, ono lea, ua atua toa anu na tari tonu le tua. Wa atua toa se la gona o ia te ia. Ua iai male loto o maua lalo. O le tagata ua iai wa atua toa leo susitai le tua o le tagata loto o maua lalo. A le maua lalo o lo loto. Ia e fai ngatā lapa o na ofi file muatu le upo le tua i le lefi afi. O le tagata o susitai nai le tua. O le tagata na mana au auna fa maongi le tua. O le tagata na mana watu luna loto. A tua toa i le tua. O le isi me o le wha maoni. Pio ndai rua? E le mawhai o na tātou au auna i le tua, a le wha maoni o tātou tagata. E tau an tātou wha maoni i le tua. A tua toa na usu sta i le tua. Ila, i le wha mao. Ma le loto wha maoni. E whai ka tātele o na wha maoni. Amen. E tau an tātou ia tātou le loto wha maoni. Ma le loto na wha maoni. Ma wha ngalo. Amen. A le wha maa ngalo, a e toi, koe wha koe maa ngalo, a e toi au mai histen. A e tau ona wha maa ngalo, ia ma wha ngalo e. I loa ngai ngā oere ta gata au auna, i le tua ma le wha maa ngalo. Pino tāna no, e lua mea melo na lua, complete separation. A toa toa le vavai ese ina. Complete obedience and complete separation. That's the person that want to serve the Lord. With the whole heart. If you don't complete obedience and you don't complete separation, it's a waste of time. I found my loshi at oil in the afi. I ato a toa lo shu sta ile toa. Toi ato a toa le vamai ese ina. Rota gata tuai. Tiai le ola tuai. Vamai ese mai le agasala. Ola ise ola gafo. Amen. Rota gata na tau tua ile toa. O te tagata nā lo mana o mia e au au nā whamaoni e le tua. To serve the Lord as your wholeheartedly, you got a complete obedience. And you got a complete that separation from the evil of this world. O lo e atua toa o lo au na ina o le tua. E te tau an atua toa ai lo usi stai le tua. Ma atua toa le ave ese ina wha le tonu o wha ingatā o lo o yati oe. Fa maloshi le nā mō tātou e kāresia le nea fiafi. O te tari tonu fo le nea fiafi. Le fa manuianga nā le tua. I to tonu o le tātou a ingalotu. Tele mea lo fa manuia le tua e le nea kāresia. E le mwhaina fa matalaina. Le nei vai aso tātou sa valia. Le nei foi vai aso a o te oto le mai. Sa nofo ama wawala au nei. Nisi o le kāresia. Ma whaftai ai le tua. O lisi nā au au nanga ta gata i le re. Pion tala no atu le tamba hapale anā. Sometimes you have a time, call somebody. Let them know that you're here. If they need something, call. E le teime tātou te nofu a ta gata ia ia te ia. Sa au whape nofu nofu a. Po le ase mea a whai. Ai te le teime ro moua le avanoa. Fain tātou wala awai, le tasi le tasi. Fafitai ti nā mātua le kāresia. A o wala awatu neva yaso. E le yase ti nā mātua e li tatalo mai akea. Loa e nei nā o lo o atua toa, e mā whana o mafutanga le tua manana whana. E loa e nei nā o lo o au auna wha maoni o tou e whae au manana wenga le tua. E fafitai atu i ate o tou, I le tau loto au auna I le whaumare ngā nguenga le tua. Ta māmati nā matua, nā e te iloa, ta māiata wala, whaftai. Ti nā matua ia latana, vi ia le li. Ti nā matua ia fia vae, whaftai moto utafsaka. Ti nā matua ia le ai, o tou ia o le tō whāma maolea le kāresia. Aile ngate lea ti a kono, Bawa la wa noa tala no atu. Faftai le tonti tala. Ti akono mo tu faritua. E meise le lasi lasi o le tato e kanesia. E faftai yai wa moa ya wa noa tato te fea loa. Yai no more. Telefoni ala palangi. Can you say amen? O mea na fai ala palangi le wa. Hai wa fia ai nei awala. E tato te mafuta ai. A o nei awala uma. ole o langa tau tua I le whiau mare ngā ruenga le tua. Pe ole upuwha mā losi I re nea fiafi. Have that heart to serve the Lord. Ia te oe le loto au au nai le rii. Wha mā loronga le tua I lungo ta māma ti ngā lo whaia peka I ales. You know who you are. Ole mana ole tua ole mana le wha mā loronga. Whaftai fo I awa noa tātou te tala noa I lungo telefonu. Whaftai fo I upu wha mā losi. Ole vi inga I a fo I le tua. Au lo ta tala ole nea fia fi. I a wha mā loronga le tua I a te oto. Nē ngata I a te oto a ta māma ti nā mātua le kā le sia. Te o lava I tātou whānawiti. O le vi inga I e fo I le tua. Tātou mana tua pea tātou whānau I korisi. I alongo vi I Samuel. Maise la ta li o e tje I Samoa. I a tātou nofo talo pea. I a maua pe la tau le ola mani malos. O le awa unangana a tātou. That is our serve to the Lord. To pray for our kids. That he's in college. In the military. Tato fa nauro tonu va ga taure malo. E una da tato o motu sia tato maftanga. Ile tino nei ma futa tonu le kalesia. Au te tal tonu o lo ma fanga le maftanga ma le tua. A wala le tonu te talo. Fa malosi tato le kalesia e tato te talo fatas. Te tonu e leisen mea fai gatai le tua. O amea le nila alo lang. O le tua na te whaia me sirisiri mō oi mao. Tātou mana tua, tātou whānau iti. Pepe fōu whānau, ia ia pai atu le mana o le tua I pepe fōu a le kāre sia. Tēsi I fōi member o le kāre sia o whānau. Ia ia fōi lawa le inga le tua. Tātou whānau o loko nofo I a inga. Tai tonu ia lo whai aleho morki a tamaititi. Ia tātou te talo I le tua. Ia iai pēr lato whaunga mani wha malolonga. Ia maise le poto mani atamai. Fōa I tātou whānau. Tātou mai umalo tōsi a inga. Ia talo re nea fiafi. Ia iai wha malolonga le tua I ate o tō. Ia wha manuia le tua le upu. Wha malosi nā tātou kāre sia le nea fiafi. Ia maise oeo wha longolongo mai. Ia ia tū mau pēr le vi inga. Mani malosi mai le li. Ia o ātātou tagata au auna lele. Ia whaftai I le nea fiafi mo le tātou kāre sia whanongonongo mai. Ia le ngata fo I lea nisi o mwhaina mātou mafuta. I lalo ifo le manu o le tua. Mātou te vi ia oe le tua tamā. Whaftai I le nea fiafi le tua tamā. O I umal manuia le upu fola fola ina. Mala au I lo wanganga le tua tamā. Ia anu male mana lo upu. Ena ia mawhai ona pa iane pa ifo se tasi. Mana uia lo a fionga le tua. Mātou tai tonu ua lata lata, ua lata lata. Le toia fio mai o oi Yesu Kirisu. Wha manuia mai oi le nea fiafi, wala aura o fio lo wha maro lo. I lunga ta māo e ngawenga. E maise lo e kāne sia le nea fiafi. Ia ino wha maro longa ia te lato umalama. Ia ale vi inga e fuhi ati. Temi o nei aso la mātou tā ape, e tua mua mua mui muri oi a wala la mātou fia ia. Ara wala au le nei a fiafi le tua ta mā, a whaise mātou mālo longa le nei pō. Ia, e tua ta mā ia ufi mātou lo I afu. O le I afu o lea e, mātou te lo ai o I afu o le lofa. O le I afu e mātou mou ai le moe fi le mū moe la ofi. Mātou te ufai le aso atai. Ara mātou whape atu whaftai o Yesu. O nā o whātasi mai pia o mātou tāti. Tāna mātou wala au nā e nā uwhi. O nā o rāla suafa Yesu o wale ma wala o tuai.